na kati bacha siga mucha siga eh madam manyu muri ku byabali okay
Thank you.